Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba n'umukuru w'umuryango w'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko aganutse ku muhinga mukuru uyu wa mbere avuye mu rugendo rw'akazi yari arimo Addis Abeba muri Ethiopia aho yarose amabanga amashasha yo kubicegera cya gatatu mu biro by'ubumwe bwa Afrika ajejwe igisata cy'ugwaruka amahoro n'umutekano muri Afrika yarasiguriye abarundi amabanga bamujejwe
twashimikiye no kuri iki kibazo cy'ugwaruka kibazo cy'ugwaruka mu bijanye n'amahoro n'iterambere uyu mugambi wo gwaruka amahoro n'umutekano utegerezwa kubandanya uje imbere muri uwo mugambi rero bakaba bakiye batora umukuru w'igihugu cy'u Burundi ko ari we yoba imboneza muri uwo mugambi wo gwaruka n'amahoro n'umutekano muri Afrika bisigura yuko umurundi wese ahari ubu ni imboneza muri ico kibazo cy'ugwaruka kaba niteze yuko gwaruka ku Burundi ko gwamaze gukanura uburugiye kugira ingene ruvugana n'urundi gwaruka kugira ngo niyo zone kuko murumva ko twagize n'inama biga n'ingene ako karere ko guhanahaniramwe bidandazwa kogenda neza ugwaruka nago murazi ko ariko rubangutse mu bintu bijanye n'ubudandaji ibintu bijanye n'ibikogwa
ugwaruka gwirangurira imigambi mu bisata bitandukanye rukaba gwaranezerewe nayo mabanga mashasha umugenzi wabo yaronkejwe bakavuga ko bizobazanira karusho bagahamugarira urundi gwaruka gukoresha ako kajyo keza uburundi bwa rose
twararyohewe cyane umuvyeyi wacu azarita manama muzamakungu akamenya aho abandi bageze akacaza natwe akacadukomishwasha kugira dukora amaboko mu mudu dukore ubwo umunsi rero ibikorwa bizoba byinshi ahubwo mfashe kano kanya kugira ntera kamu gwaruka twebwe gwaruka rw'abarundi n'abarundi kazi kugira tubiprofite kakanya nakacu kugira tumenye yuko umuvyeyi wacu agenda kuduserukira akaduserukira neza natwe iko tukokora mu maboko mu mutu kugira gutuma maramazi
uravye umurindi yarafise mu guhimiriza ugwaruka kwijukira ibikorwa vyiterambere biri muri bimwe vyafashije Burundi kugera ku ntambwe bugeze ko y'amahoro n'umutekano rero ugwaruka rwijukira imigambi y'iterambere n'ugwaruka ruko rutegura kazoza keza k'igihugu cyabo rero kuba bamushinze kurongora iyo programme jeunesse paix et sécurité bisigura ngo ibiriko birakorwa mu Burundi birashobora gukorwa mu bindi bihugu byo muri Afrika hama bimaze gukorwa muri Afrika wagwaruka go Burundi kwijukira imigambi y'iterambere biriko rurakora mu madomaine atandukanye baba bahejeje kuronka amasoko yo gushora ibyo bariko barakora rwaruja n'uruza rukaba ruhejeje kubaho hagati y'ibihugu y'amadevize akinjira mu Burundi tugakora ibikorerwa mu Burundi bikagenda mu mahanga mu bindi bihugu muri Afrika rero novuga ngo niteka n'indi ntambwe duteye iduha akazi kenshi nk'ugwaruka kugira ngo dushobore kuja ku rwego n'ubundi isigeze ko birasaba n'ukuri ko dukoresha ubwenge dufise ubwenge twahawe n'Imana ingufu dufise nk'ugwaruka kugira ngo dushobore kunganira abavyeyi bacu bakuru bacu mu iterambere ry'igihugu rero kuba n'icubahiro mukuru w'igihugu ashobora no kugurira iyo miryango tukaba tubira dutangure no kwakira ugwaruka ruvuye hanze ruvuye mu bindi bihugu byo muri Afrika baje kuduganirira ibibera iwabo ibyo bamaze gushikako numvume nga nta wosigara yicaye n'amanama yuguruye n'amanama atariha n'amanama asaba ko kumbure n'ivyo twebwe dushobora kuba tutashoboye kukwigisha nk'umwe mu gwaruka ari ngaha mu Burundi basaba abandi bo hanze baziba kubwire ibyo bakora uca ubona yuko hari ayandi ma opportunity yo kuexploita
amanama y'ugwaruka go muri Afrika menshi akazoza arabera hano mu gisagara ca Bujumbura.